Iyi ni radio BBC gahuza imiryango. Ivugira I Londres kuri metero 19, 25, 31 na 41 ku mirongo ya FM mu karere k'ibiyaga binini no kuri internet kuri bbcgahuza.com. Ni saa 10:00 ku isaha mpuzamakungu ya GMT, isaha 12:00 mu Rwanda no mu Burundi, muri kumwe na Nina Iradukunda. Ndabahaye mwiriwe n'ikaze bakunzi ba BBC gahuza imiryango. Izi ni ingingo z'amakuru zo kuri no munsi wa gatanu itariki 20 z'ukwezi kw'icenda mu 2024. Mu Rwanda hatanguye isekeza rito ryo gucandaga abantu indwara ya Mpox bahereye ku badandaza bo ku mipaka no mu mahoteli. Ibitigi by'abagwanyi b'Abarusiya bicyoye ku rwasiro rw'ingwano muri Ukraine byashyitse ku 70,000. Bamwe mu baririmbyi ba kera wo mu Burundi bari mu rugendo muri Senegal bagiye gukora iki?
Twe kurangura ubwenge kurangura ingene bakora kugira ngo natwe tujye tugarukane tubijyane iwacu mu Burundi. Ikindi cya kabiri ni uko nyine tugiye kurongera ubucuti, urumva ntitugiye kurongera ubucuti kuko abandi twebwe twenyine tugiye kurongera ubucuti kuko abaririmbyi b'Abarundi n'abahinzi bo muri Senegal bazo barakorana.
Tubafitiye n'ikiganiro cy'abaza muganga. Ibi biganiro biyobowe na Jacques Niyitegeka. Idonido ivyo vyose ni mukanya prime ndi kumagenge ari muri studio zacu I Nairobi aje kubashikiriza amakuru avugwa kwise.
Igisirikare ca Israel kivuga yuko cishe umwe mu bategetsi ba gisirikare bakomeye ba Hezbollah mu gitero co mu kirere ku murwa mukuru wa Liban Beirut. Ibrahim Akal wo mwishami ry'ingabo rikomeye rya Radwan yaronderwa na Leta Zunze Ubumwe za Amerika ku ruhara yoba yaragize mu bitero bibiri I Beirut mu myaka ya 80 vyaguyemwo abanyamerika amajana. Ubushikiranganji bwa Liban bujejwe amagara bwavuze yuko abantu bishwe muri ico gitero kw'igorofa ndende y'amazu yo kubamwo ubu bageze ku 9 n'abandi hafi 60 bakomeretse. Ibyo vyabaye inyuma y'ukurasana bikomeye hakurya no hakuno y'urubibe rwa Liban na Israel hagati ya Hezbollah na Israel. Igisirikare ca Israel cavuze yuko rokete zirenga 100 zarashwe mu buraruko bw'ico gihugu. Hezbollah yavuze yuko yagemye ikigo cyo kugendereza yagiriza ico yise ubwicanyi. Umushikiranganji wa Liban ajejwe ubutunzi Amin Salam yagabishije yuko amazi ashobora kurenga inkombe.
There are tens and tens of rockets being fired by the moment, by the minute.
Hari bisasu bya rokete bibarirwa mu mirongo biri kuraswa ubu, ubu nyine biva muri Liban kandi byanze bikunze biragenda byiyongera. Amakuru atugeraho nuko ibintu bimeze nabi no ku ruhande rwa Israel aho ibisasu by'indege biraswa buri mwanya. Murabyumva amazu ari gusenywa, abantu benshi bari guhunga. Ni nkaho ari intambara yeruye. Ariko turacyafite icyizere cy'uko dushobora kuyihagarika.
Leta Zunze Ubumwe za Amerika zavuze yuko video iboneka yerekana abasirikare ba Israel bariko basunura imitumba y'abantu biboneka yuko batakiri bazima hejuru ku nzu mu ntera Cisjordania ari ihungabanya cyane. Umuvugizi w'urwego rw'igihugu rujejwe umutekano John Kirby yavuze yuko leta yiwe yasabye guhabwa insiguro na Israel kuri iyo video ruvuga yuko igaragara yerekana inyifato itera gushegeshwa y'ibintu bikozwe n'abasirikare b'umwuga. Igisirikare cya Israel cyategetse yuko haba amatohoza ku byashitse kivuga yuko bidahuye n'indangagaciro z'ingabo za Israel. Iyo video yafashwe hahejeje kuba kurasana mu gisagara cya Kabatia. Hano muri Kenya umukuru mfata kibanza w'igipolisi Gilbert Masengeli amaherezo yitavye sentare inyuma yo gutumwa ko inshuro indwi atitaba kugira asigure irengero ry'abantu batatu bagwanira uburenganzira Bob Njagi, Aslam Langton n'uwavukana Jamil bari bamaze hafi ukwezi barabuzwe irengero ariko ubu bakaba barekuwe. Bagenzi babo baharanira uburenganzira bavuga yuko bari mu minwe y'abajejwe umutekano muri Kenya. kundwi heze Gilbert Masengeli yari yaciriwe igihano cyo gufungwa amezi atandatu kubera ukugaya canke gusuzugura sentare umucamanza ubu ico gihano yabaye aragihagarika ariko uwo mukuru w'igipolisi ategerezwa gusigura icashikiye abo bantu harabaye imyidogo myinshi ko harabantu bafatwa abandi bakanyuruzwa mu buryo buteye kubiri n'amategeko igihe haba imyerekano yo kurwanya leta mu kwezi kwa gatandatu aya makuru mwumva na ya BBC abategetsi muri Niger bigije inyuma ikiringo cy'ukwezi gutangura igice gikurikira cy'umwaka w'ishure kubera amasomero menshi yononywe n'imvura nyinshi imaze amayinga igwa ayandi nayo akaba yuzuye abantu bahunze kubera imyuzure mu kwezi guheze ubushikiranganje bw'intwaro yo hagati bwavuze yuko hafi abantu amajana atatu batwawe n'amazi canke bakicwa n'amazu yabasenyukiyeko umusigiti warumaze imyaka amajana abiri warasenyutse kubera imvura y'isegenya mu bumanuko bw'igihugu Niger yugarijwe n'ingaruka zihindagurika ry'ibihe uretse imyuzure icyo gihugu carabayemo kandi uruzuba rwatumye umwimbu uba mubi leta yavuze yuko ubuvuba ariko haratangwa imfashanyo y'ivyo kurya ku bantu hafi umuriyoni Ishyirahamwe rya Buraya ryemereye Ukraine amafaranga y'ingurane angana hafi miliyaridi 40 z'amadolari yo gufasha mu ntambara ihanze n'Uburusiya ayo mafaranga ari mu mugambi munini gusumba usa n'utagenze uko wari witezwe wo kuronderera amafaranga Ukraine hakoreshejwe amatunga y'Uburusiya yafatiriwe inkuru ya Jessica Parker muyumva mu ijwi rya Syriac muhawe nayo
ayo mafaranga yatangajwe n'umukuru w'ishyirahamwe ry'umwe bwa Buraya Ursula von der Leyen mu kiganiro n'amenyesha makuru ari kumwe na President Zelensky amafaranga ari mu mugambi gushika ubu utarashirwa mu bikorwa w'ibihugu indwi bikize kurusha ibindi ku isi wo gutorokanya miliyaridi 50 z'amadolari yo guha Ukraine avuye ku nyungu ziva ku matungo y'Uburusiya yafatiriwe avugira mu rugendo arimo i Kiev madame von der Leyen yavuze ko yizigiye cyane ko ibindi bihugu navyo bizozana uruhara rwavyo ico ishyirahamwe ry'umwe bwa Buraya rigamije no gutangura gutanga igice cyaryo cy'ayo mafaranga imbere y'uko uyu mwaka urangira
live
Turangirize kuri yindi nkuru ya Israel na Palestina aho abategetsi babanye Palestina bavuga yuko abantu nibura 14 bishwe muri Gaza mu bitero vya vuba vya Israel abategetsi bavuga yuko ibiduga vy'intambara vya Israel vyasukiriye ibisasu ku ikambi y'impunzi ya Nuseirat mu majya hagati y'intara ya Gaza agafa abantu munani abandi benshi bagakomereka hagataho igitero cyo mu kirere cha Israel kunzu mu gisagara cha Gaza mu buraruko cahitanye abantu batandatu barapfa ntibizwi muri abo bishwe ingene abanyagihugu basanzwe bangana canke ingene abagwanyi bangana Nina
urakoze payment ku magenge kuri aya makuru ejeje kudushikiriza Amakuru yacu tuyabandanyirize mu Burusiya ibitigiri by'abagwanyi b'Abarusiya bicuye ku rwasiro rw'ingwano muri Ukraine bamaze kumenyekana vyashitse ku 70,000 ivyo bitigiri bitororokanywa n'igisata cha BBC gikoresha ururimi rw'Ikirusiya n'igitangaza makuru kigenzi cyayo Media Zona Umwihwezo werekana ko abakorera bushake bagenda babonekamwo abagabo benshi bakuze bahembye imishahara mito kandi ntibamara kabiri ku rugamba icegeranyo cabonywe na BBC cyo mu bushikiranganje bwo kwivuna abansi bw'Uburusiya kivuga ko impfu nyinshi muri zo zari kwirindwa hifashishijwe ubuvuzi bwiza mu gihe ibitigiri BBC ronka ari biba byamenyeshejwe ku mugaragaro ibitigiri nyavyo bya Rusiya bapfuye vyibazwa ko ari binini cyane ibiro by'umukuru w'igihugu cyo Rusiya Kremlin ntaco birishura ku busabe bwo kugira ico bubivuze ko ni inkuru yo kurubuga rwacu mushikirizwa na Jacques Nitegeka
Imibare n'amakuru byasesenguwe na BBC byerekana ko abantu barenga 70,000 barwanaga mu gisirikare cy'u Burusiya ari bamaze gupfira muri Ukraine kugeza ubu. Ku nshuro ya mbere abakorera bushake no kuvuga abasivile binjiye mu ngabo nyuma y'uko intambara itangira ubu nibo bagize umubare munini cyane w'abantu biciwe ku rugamba kuva u Burusiya bugabye igitero gisesuye kuri Ukraine cyatangiye mu kwezi kwa kabiri muri 2022. Buri munsi amazina y'abiciwe muri Ukraine ubutumwa bwo gutangaza impfu zabo ndetse n'amafoto yo mu mihango yo kubashyingura bitangazwa mu Burusiya mu bitangazamakuru no ku mbuga nkoranyambaga ishami rya BBC ritangaza makuru mu rurimi rw'Ikirusiya n'urubuga rw'amakuru rw'igenga Media Zone bakusanyije ayo mazina n'amazina yavuye ahandi yatangajwe ku mugaragaro harimo no muri raporo za leta. Imvashya mu marimbi nazo zafashije gutanga amazina y'abasirikare biciwe muri Ukraine. Akenshi izimva ziba ziriho amabendera n'indabyo byoherejwe na Minisiteri y'Ingabo. Ku bijyanye na Ukraine ni gake cyane ivuga ku ngano yabo yapfushije ku rugamba. Mu kwezi kwa kabiri muri uyu mwaka, Perezida wa Ukraine Volodymyr Zelensky yavuze ko abasirikare 31,000 b'icyo gihugu bamaze kwicwa, ariko amagereranya ashingiye ku makuru y'ubutasi bwa Amerika yumvikanisha ko abasirikare bayo bamaze gupfa barenze uwo mubare kure cyane.
Urakoze Jacques Nitegeka. Amakuru yacu tuyabandanyirize ku mugabane wa Afrika. U Rwanda rwatangiye gutanga inkingo z'ubushita bw'inkende, indwara imaze igihe gito igaragaye ku butaka bw'u Rwanda. Amakuru aravuga ko inkingo zihari zitarenga 1,000 kandi ko zigomba gutangwa haherewe ku bakora ubucuruzi bwambuka imipaka ndetse n'abakora ibibahuza n'abantu benshi nk'amahoteli. Ikigo cy'igihugu cy'ubuzima kivuga ko irikingira rikoresha imodoka zashyizwemo byangombwa cyangwa mobile clinics aho kubera mu mavuriro cyangwa mu zindi nyubako. Ni inkuru ya Jean-Claude Mwambutsa.
Ministeri y'u Rwanda y'ubuzima yatangaje ko yatangije igikorwa cyo gukingira indwara y'ubushita bw'inkende mpox, ngo hatangiriwe ku bakora ingendo n'ubucuruzi byambukiranye imipaka ndetse n'abakora imirimo ibahuza n'abantu benshi nk'abanyamahoteli n'abakora kwa muganga. Umukozi w'ikigo cy'igihugu cy'ubuzima yabwiye BBC ko hiyambazwa imodoka zirimo ibyangombwa byose zizwi nka mobile clinics zisanga abantu aho bari, kandi ko kuri ubu nta handi hantu hazwi nko mu bitaro hateganijwe gutangirwa uru rukingo. Ni inkingo nkeya cyane bivugwa ko zitarenze 1,000 zigomba gutangwa. Izi ngo zikaba ari inkunga ya Nigeria yagabanyije kuzo iki gihugu cyahawe na Leta Zunze Ubumwe za Amerika. Mu ntangiriro z'ukwezi kwa munani nibwo u Rwanda rwatangaje abarwayi ba mbere bataweho mpox. Umugore n'umugabo babonetse ku mupaka u Rwanda rusangiye na Congo, kandi ngo bari baturutse muri iki gihugu kimaze kugaragaramo abarwayi babarirwa mu 1,000. Inzego z'ubuzima zegereye umupaka u Rwanda rusangiye na Congo zivuga ko ziri ku gitutu cyinshi kubera uburwayi bukomeje kwiyongera mu baturanyi, kandi hahoraho urujya n'uruza ku mpande zombi. Zihamagarira abaturage kuba maso aho gukuka umutima, kandi ngo hariho icyizere cy'uko bitazagera aho hafatwa ingamba zikomeye nk'izigumisha abaturage mu ngo zabo nk'uko byagenze ubwo COVID yacaga ibintu mu Rwanda. Jean-Claude Mwambutsa, BBC Gahuza Miryango, I Kigali.
Urakoze Jean-Claude Mwambutsa. Ubu ni saa 11:42 muri studio za BBC i London. Ni saa 11:42 nyene mu Rwanda no mu Burundi. Amakuru yacu arabandanya nyuma y'akaruhuko gato.
BBC Gahuza Miryango I Goma. Ni kuri FM 93 n'ibice 8.
Tumanuke mu Burundi. Mu ntumbero yo kuryohora umuziki ndundi mu kuvanga n'umudiho wa kera n'ubu, bamwe mu baririmbyi b'abarundi ba kera aribo Gerard Ndikubwayo, Turobika Joseph na Chiza Silvestre bari mu rugendo shuri mu gihugu cya Senegal. Batumiwe n'abaririmbyi bo muri icyo gihugu bahuriye mu cyitwa Residence Artistique ifasha abaririmbyi bo ku isi yose guhanahana ubumenyi mu bijyanye n'umuziki. Ivyo bikorwa bayimazemo iminsi 5 bikaba bizohera ku tariki 29 z'uko kwezi turimo. Mukanya gaheze naganiriye na Gerard Ndikubwayo, ntangura ndamubaza ico we na bagenzi biwe bagiye gukora muri Senegal.
Muri Senegal twagiye gukorana n'abandi barinzi bahariya mu Senegal kugira ngo cyane cyane ibikorwa byerekeye gutegura indirimbo hamwe, gukora imyimenyezo hamwe, hanyuma tukagira n'ibiteramo, twagira amanama yo gusigura umuziki w'Uburundi ngene umeze, nabo bakatubwira umuziki wabo ngene umeze, tukabasigurira ibyerekeye ibicurangisho kavukire by'iwacu, tukabasigurira n'intambo z'iwacu uko zingana, kingi ate nta kintu na kimwe cyerekeye cy'umuziki tuzosiganwa muri izo biganiro tuzogira.
Abaririmbyi b'Abarundi muri kumwe ni bangahe?
Turi batatu twese hamwe, hariho jewe ndikubwa Gerard hariho Toleka Joseph twa turi kumwe na Cheza Silvestre hanyuma twebwe kuko dukuze kandi twifuza yuko two rahura ubwenge gusumba hanyuma rero nje nahisemo ndeka tugende muri residence kuko niyo imwe zikwa bikomeye n'ibyo iyo iri mu bintu bihambaye aho tuzohura nabo barinzi bo muri Senegal twakorana twagirana ibiteramo twagiye n'imigezo hamwe hanyuma kandi twagira no guhanahana ibyumviro ku muziki wacu n'iwabo
none mwaze gushika muri Senegal mwasanze umuziki ndundi bawakira gute cyane cyane ko muri ico gihugu batavuga ururimi rw'iwacu kandi namwe mutavuga ururimi rw'iwabo
umuziki wacu cyane cyane nk'abari bagifise ku mbuga ngurukana bumenyi za YouTube n'izindi batumvirije baratangaye barutse ko ari muziki mwiza cyane bararyohe banezerewe kurumva bajya bafite indirimbo zihuta baramaze kubibona iyo ariko bareba ko ari babihuta hanyuma rero mugabo umwanya wa mbere cyaragoye mugabo bigenda neza ubu kuri no kuko tugeze ku ntamushimishije
ubudasa cyangwa isano ry'umuziki ndundi n'uwo muri Senegal niri
muziki wabo ntawo ntabaratuvugiriza neza na neza mugabo yuko turumviriza indirimbo zabo bumva ko hari ahantu bishaka gusa gatoya nka kubibona umuntu aririmba bya by'ikindi bya kera kumva umenga harimo indirimbo barimba harimo iz'agahinda byo kubabara kujya kubaca abantu ba kera bari mu mengo bara umuntu mengo w'umuntu ababaye ingama blues nange ni ha blues no kureba nge nyine bwo izo turabisangiye mugabo ariko uvuga nuko ntari zo nyene zije mu gifaransa kimwe twa gam pantatonique zindi musanga ifite nse amanota atanu nabo nyine barayikoresha mugabo bayikoresha muziki wabo wa kera urumva abarinzi bo usanga barimba indirimbo za kera mugabo bagashyiramo n'ibishasha kuya n'uko turatubigira
uko rugendo murimo muri Senegal ruzofasha iki abarundi basanzwe bari mu muziki cyangwa bifuza gutangura ibintu by'imiziki
nabivuze ubwa mbere ho urumva twe tugiye kora urubyenge kora ngene bakora kugira ngo natwe tushye tuye karukane tubijyane wacu mu Burundi ikindi cya kabiri nuko nyine tugiye kurongera ubucuti urumva nitugiye kurongera ubucuti twe twenyine tugiye kurongera ubucuti bw'abarundi n'abarundi n'abarundi muri Senegal bazoba bakorana
Oyarije handi kubgayo umuririmbyi w'i Burundi. Twandanyiriza makuru yacu ku mugabane w'i Buraya. Agaciro k'imigabane mu societe yo mu Budagi ikomeye ikora imodoka za Mercedes Benz kagoye cyane maze kagabanukaho ibice birenga 8% amasoko y'imari agifungura nyuma yaho iyi societe yemeye kunyungu zayo muri uyu mwaka sitazagera ku byari byitezwe. Iravuga ko bizaterwa n'uko imodoka zayo zitazagurwa cyane mu Bushinwa. Ibindi bigo byo mu Burayi bikora imodoka nabyo agaciro k'imigabane yabyo kagabanutse. Ni inkuru ya Theo Leget mushikirizwa na Jacques Nitegeka.
Ibigo byo mu Burayi bikora imodoka bisa nk'ibyafashe feri. Mercedes iravuga ko igabanuka ry'amafaranga ava mu modoka zayo igurisha rizaterwa n'igabanuka ry'umuvuduko w'ubukungu mu Bushinwa byagize ingaruka ku modoka zayo zihenda cyane. Ibi Mercedes bitangaje nyuma y'amakuru mu minsi ishize yavugaga ko mukeba wayo Volkswagen hashobora gufunga inganda zayo zimwe mu Budage. Muri rusange inganda zikora imodoka ziri mu guhura n'ibibazo byo gutanga amafaranga menshi ku bakozi n'ingufu z'amashanyarazi ndetse no guhangana n'ibigo byo mu mahanga cyane cyane bikora imodoka mu Bushinwa zirimo kandi no kugirwaho ingaruka na gahunda zo gukora imodoka zikoreshwa gusa n'amashanyarazi mu gihe ibihugu byinshi birimo kuvanaho imfashanyo y'amafaranga byahaga ibigo bikora izo modoka.
Iyo yari inkuru ya Theo Leget mwariko muva mu ijwi rya Jacques Nitegeka. Mu kiganiro cy'imvo n'imvano cejo tuzogaruka ku isabukuru y'imyaka 30 ya BBC gahuza miryango imaze ibayeho. Ubu ni umwanya wo kumva igikino ikiganiro cy'inkino mushikirizwa na Yves Bucyana.
Imikino kuri BBC gahuza miryango.
Mwireho neza bateza amatwi BBC y'imikino uyu munsi nyahere mu mpira w'amaguru muri Afrika y'imikino yo kwishyura mu guhatanira itike yo kujya mu matsinda mu bikombe bya Afrika irakinwa mu mpera z'iki cyumweru ikipe ya APR FC ihagarariye u Rwanda mu gikombe cyayabaye ya mbere iwayo iri mu Misiri aho ku munsi wejo izacakirana na Pyramide umukino ubanza wabereye i Kigali amakipe yombi yari yanganyije igitego kimwe kuri kimwe imwe mu yindi mikino iteganyijwe ni Yanga yo muri Tanzania izakira Commercial Bank yo muri Ethiopia Yanga yari yatsinze kimwe kubusa mu mukino ubanza TP Mazembe yo muri Republika ya Demokrasia ya Kongo izakira Red Arrows yo muri Zambia Mazembe yibitse ibitego bibiri kubusa yari yatsinze mu mukino ubanza indi kipe yo muri Republika ya Demokrasia ya Kongo iri muri iki gikombe ni Maniema izakina na Petro do Luanda yo muri Angola mu mukino ubanza Maniema yari yatsinze bibiri kuri kimwe naho Al Ahly yo mu Misiri inafite icyo gikombe ikazakina na Gor Mahia yo muri Kenya Al Ahly yari yatsinze bitatu kubusa mu mukino ubanza I Nairobi hagataho mu mikino y'igikombe cya Confederation ikipe yagarariye u Burundi ni Rukinzo izabiri muri Tunisia gukina na CS Sfaxien yari yayitsinze kimwe kubusa mu mukino ubanza Ishyirahamwe ry'umupira w'amaguru ku isi FIFA ejo ryasohoye urutonde rwa buri kwezi rw'uko amakipe y'ibihugu ahagaze mu mupira w'amaguru u Rwanda rwamanutseho umwanya umwe ruva ku mwanya w'131 ubu ni urw'131 iba hanini byatewe n'uko ikipe y'igihugu amavubi yanganyije na Libya ndetse inanganya na Nigeria mu gushaka itike y'igikombe gitaha cy'Afrika nta mpinduka zabaye mu myanya itanu ya mbere ku isi Argentine, Ufaransa, Espagne, Ubwongereza na Brazil ziracyayoboye naho muri Afrika ibihugu bitandatu bya mbere ni Maroc, Senegal, Misiri, Côte d'Ivoire, Tunisia na Nigeria ku mugabane w'Uburayi shampiyona y'Ubwongereza English Premier League irakomeza mu mpera z'iki cyumweru umukino ukomeye kurenza iyindi uzahuza Manchester City n'ikipe ya Arsenal City ntiratsindwa na Arsenal mu mikino 9 iheruka gukina ya Premier League iwayo ku kibuga cya Etihad gusa umwaka ushize Arsenal yayikuyeho amanota 4-6 kuko yayitsinze ku kibuga cya Emirates nyuma bakanganya Etihad aha ni naho nsoreje amakuru y'imikino nari nabateguriye gendi Ive Bucyana
urakoze Ive Bucyana
BBC gauza miryango yabateguriye uburyo bwo gupakurura ibiganiro byayo mukabibika muri telefone ngendanwa zanyu cyangwa computer mukaza kuvyumviriza igihe cyose mubishakiye
Ibiganiro bya BBC gahuza miryango mukunda nk'amakuru imvo n'imvano urunana ikiganiro cy'abagore cyangwa abaza muganga ubu biraboneka kuri podcast
Ja ku rubuga rwa BBC gahuza miryango arirwo bbcgahuza.com urondore ahari podcast
Amakuru yose y'uburyo podcast ikora n'ukuntu washyira muri telefone yawe byose urabisangayo
Bakurura ikiganiro ukunda cyangwa amakuru wumvirize uko ushaka aho uri hose ntusubire gucikwa na kimwe
Taramani biganiro vya BBC gauza miryango kuri podcast.
Ubu naho numwanya w'ikiganiro cy'abaza muganga mushikirizwa na Yvette Kabatesi.
Mwiriweho neza. Keroide cyangwa inkovu zibyimba n'uburwayi bukunze kugaragara kenshi ariko kandi bushobora no kuvurwa n'abaganga b'inzobere. Turabisobanurirwa na muganga Cyrille Semana.
Inkovu ni uburyo umubiri uba warashatse gusana ahantu hakomeretse kubera impamvu runaka zinyuranye. Iyo umubiri ubwawo ugiye gusana aho hantu hari uburemangingo bubyara ibintu bita collagene ni intungamubiri bita proteine. Izo proteine bita collagene nazo ziganje mu mubiri cyane w'umuntu. Izo proteine nizo ziza zikarema twa turemangingo. Bita fibroblast tuza tugasana wa mubiri uwo mubiri umaze gusanwa byara amasa nakomeye hari harakomeretse hanyuma akiyunga gutyo bikajya icyo bita inkovu collagene ya proteine yunga umubiri wakomeretse iyo ikuze ubundi yagumye kugera ahantu igahagarara hari abantu rero bagira umubiri wivumbura ukuntu ku buryo collagene ikomeza igakura yamara gukura bikabyara akantu kabyimbye ya nkovu igasana ho ibyimbo ku bantu bamwe na bamwe hari igihe cyawe igasana aho igenda icyo gihe twavuga ko ari inkovu ibyimbye ariko ititwa keloide kuko iyo iragera bigahagarara nyuma y'igihe kirunaka ikazageraho igashiraho ariko ya nkovu ihora ibyimba ntigire igihe irangirira cyangwa se yagera igahagarara ariko igahora ibyimbye ntisubireyo niyo bita keloide twabitandukanya hari keroide hari n'inkovu zibyimbye zititwa keroide biratandukanya
ni kubera iki rero iyo nkovu iza nikagomeze kubyimba gutyo mugabe iterwa niki
twavuga ko hari abantu bafite umubiri umeze gutyo ubyimirwa ubundi ubushakashatsi bwabonye ko abantu bafite uruhu rwijimye nkabirabura bakunda kugira izo nkovu kurusha abantu bafite uruhu rwera ikindi mu birabura bose ntago bagirizo keroide harabafite mu turemanyingo twabo amahirwe makeya yo kubyimbirwa bizo nkovu kurusha abandi impamvu ziratandukanye
hanyuma iyo nkovu rero ya keroide uyu yikoze ibimeze nk'inkovu zisanzwe
akenshi keroide yaje ihinduka umuntu akayibona ariko hari igihe ukora ukumva hazamo keroide kora kumvishe karimo karimo imbere ariko akenshi abarakanuka komeye wagira ngo ni nk'akabuye rimwe na rimwe gasa nawo katarenganiye impande zose kameze nk'udusozi ikindi wenda kigaragaza keroide ushobora kwibwiraho nuko rimwe na rimwe nk'abantu karabarya rimwe na rimwe cyangwa se kumva arashaka gushimaho karyaryata urebye nibyo ngiyebyo
hanyuma se keroide cyangwa izo nkovu za keroide zishobora gufata hariho hose
keroide zishobora gufata hari hose ariko hari ahantu zigaragara cyane kurusha ahandi uruhu rwaho rusa naho iyo rureze ukuntu twe nko ku ntugu ku rutugu kwa kundi akaboko kaba kamanuye hari igihe kaba gasa naho kareze urutugu cyangwa mu gatuza burya naho uruhu rwaho rusa n'ureze ukuntu hari niziza ku matwi mwabonye abadamu cyangwa se abakobwa bapfumura amatwi bakona kugira za keroide hari niziza no mu ijosi aho hantu uruhu rureze buri gihe iyo rukomeretse inkuvu izaho izahisana nawe ibyara keroide
kumuga hari gihe ubona izo nkuvu zabyimbye cyane ku muntu ntishura kumutera ingaruka
ya mbere gusembwa bitewe na inkuvu iri urabona nk'umuntu afite inkuvu wenda ku matwi mu maso n'urugero usanga abandi bamuseka kona n'ubusembwa usibye ubusembwa izo nkuvu hari igihe kwa kundi agenda ashimashima hari igihe ashobora gutuma hajya mu mikorobe ashobora gusanga za nkuvu zatangiye kuzamo udushyira zikabyimba kurushaho kubera infection yajemo iyo n'indi ngaruka indi ngaruka agiye izo nkovu zishobora kuba ziri nk'ahantu nk'umuntu uza mu nkokora cyangwa se mu ijosi umuntu ashobora guhinira icyo gihe iyo nkovu yahaje kurambura urwa rugingo bishobora kumutera ikibazo izindi ngaruka wenda twavuga ntago zishobora kuboneka cyane iyo keroide cyangwa se iyo nkovu ihora ikora itagabanuka hari igihe na rimwe twaturemanyingo duhora dukura dushobora kubyara kanseri ariko ntago bikunda kugaragara cyane
iravurwa se rero inkovu ya keroide
inkovu yabyembye iyo keroide iyo kakiri gatoya hari uburyo muganga ashobora guteramo inshinge imiti bateramo hahandi habyembye akagenda habyimbuka buhoro buhoro bikazagenda bikazashiraho hari ubundi buryo muganga akoresha bita cryotherapy ni uburyo bakoresha ubukonje bashyira kuri ka hantu habyembye mbese bwa buremanyingo bwaho bupfa bitewe na bwa bukonje bakoresheje kakantu kakabyimbuka ikindi ushobora gukoresha ubundi buryo bita silikone bw'akantu nakwita nk'agapfuko ukomeka ahantu hari keroide cyangwa hari ya nkovu yabyimbye ukakarambikaho gusa kazagenda gasunika ya nkovu ikazasubira ubundi buryo wenda ni uburyo bwo kubaga ya nkovu bakayikuraho ariko hari ishobora kugaruka hari igihe ikuraho rimwe na rimwe bikaba ngombwa ko hahandi yavuye teramo ya miti twavuze kugira ngo itazabyimba bo hari uburyo wanayikuraho ukawashyiraho uruhu bitewe n'ukuntu hanganaga ariko nanone kubagwa byonyine bishobora gutuma inkovu nanone iza yiyongere babaga yari ngombwa ikindi wenda twagira inama ni uko mu gihe ubonye akantu gatangiye kubyimba ihutire kwa muganga abantu benshi baza ikintu keroide zarabaye ni cyane kuzivura bikaruhanya kandi yaza kari gatoya buriya hari ukuntu umuganga abivura hakiri kare agataramo na miti twavugaga mbese bigasa naho bihagarika kwa gukura kwa ya keroide
muganga Cyrille Semana watubwiraga kuri keroide cyangwa inkovu zikunze kubyimba ni naha rero dusoreje naho utaha muramuke neza
Rakoze ivete kabatesi na muganga Cyrille Semana mwariko muraganira amakuru no munsi agarukiye ngaha mwayashikirijwe na Nina Iradukunda mu buhinga bw'ivyuma tukafashijwe na Vlod ibi biganiro byabiyobowe na Jacques Nitegeka mwakoze gutaramana natwe ngirijoro ryiza We'll be right back.